inhliziyo ayinacala isahluko sesishagalolunye. Uyehla uyenyuka endlini umlekeleli avula uplastiki akhiphe isikhaftini obekuthiwa zinokudla. Ngalowo mzuzu unkululele ubheke phezulu amehla agacela indlu yonke ubuka izithombe ezisobondeni. Ngendlela igumbi likamlekeleli elincane ngakhona yonke into yabiseduzane wabe sebuzile unkule.
So baby, besides ukuba okwangoku ndihlamba iinyawo, xa sendifuna ukuhlamba ibhodi yonke ndihlambelaphi? Ndibona ispace salapha kwakho sisincinci kakhulu.
Hayi, ukhona ushuno emvula sithanda sami, amashawa. Phela kodwa hayi ngeke wahlanzekile neze ngoba geza wonke umuntu. Yiloo naloo nje ufika ashintsi lakhe angakhathalele ukuthi olandela uzofica kunjani. Hayi, uzokunqa khona endishini sithanda sami, asithembe ukuthi angeke uthele umbhede ngamanzi.
So xa sendifuna uchama, awekho mdaka ama-toilet walapha?
Cha, wona awangcolile, ngingasho ngithi aclean. Kodwa ngokubheka lo nkuli engimaziyo, ayi maningi ama-germs.
Suara wethu, ndizawuhamba ne-Vascom ndingene nayo etoilet ndichamele kuyo, then xa ndigqiba ndizawuchithela umchamo phakathi etoilet. But I will need your company because you into endiyibone phaa phandle. And oh, about iVascom yakho, kuzanyanzeleka uba sithenge enye ngomso kwaye sithenge nepheli elincinci endizokwazi uba ndichamele kuyo xa ndisiya etoilet to avoid i-infections nje qha.
Ehle amaphaphu kumkhize moyizela inhliziyo ngaphakathi ithi ncincibo ncincibo ngadla namuhla. Akakholwa namanje umkhize ukuthi lo muntu omuhle kanje ngowakhe ngempela. Ucala uzuba lendlini ngena uyaphuma nalokugudla okuthenga onkulu angeke kuhleke futhi angekungena nokungena inhliziyo iminyama akazi nokuthi enzeni ubamba uyayeka. Athe sacaba ngokugeza izinyawo zodwa unkulu abuye ezwe kuluma umzimba acela umlekeleli ukuthi athayisele amanzi ukuze ageze umzimba wonke. Vele sekuhwalela isikhathi zaziya ko-6 ntambama. Nempela umkhize abeke iketela lesibili. Uma ekhishini lezinsizwa akahlala nazo endlini zikhulumela phansi yahlebeza kodwa uma elalelisa kahle ziyazwakala.
Yey, uyibonile wena ntombi ngena nokhabazela kamelela. Isibhamu uqobo lwazo, angibazi ubuhle nje. Uyagcina ngempela ubuhle kuyangane le.
Omunye abuze.
Ingene kanjani ihostela? Hayi wengobese. Ngoba ngithi ayifanele ihostela leyangane.
Aphendule omunye.
Wemfowethu, amantombazane engenza noma yini ukuze athole imali. Ingaphakathi nje la ihostela ingoba ifuna yona imali kaMkhize. Ingathi ifuna nje uMkhize. Ayikho nje ezingeni lakhe lengane ngisho uyibuka. Ifanele bona labafana abadlala ibhola abanemali.
Ziyixoxela phansi lezinsizwa indaba nje sakuhleba, abanye bayapheka ngapha abambonanga uMkhize exhuma iketela futhi akazange baphazamise. Abangayibonanga bathemba ukuthi bazoyibona isiya kogeza noma isivakashele endlini encane. Usekameleni nje unkulu ubuza konke afisa ukubuza ngale ndawo ukuze ezokwazi ukuthi kwakwenze njani kube nendawo enganakiwe engcole ngalolu hlobo. Uhulumeni akayilungisi ngani. Phela akakaza angene ehostela wagcina ukulibona emzini wezinsizwa kumabonakude futhi akazi ukuthi kusehostela lapha akhona. Achaze nje umlekeleli okuchazekayo agcine ebuza unkulu.
So xa ndifuna ukuhlamba ndizawuhlambela impahla apha erumini yakho, and xa ndifuna upheka ndizawuphekela phi khona?
Cha, hayi baby, uzophekela ekhishini, zikhona izitofu kanye namabhodo. Ayi, mhlasimbeke izinongo zakho azikho kahle ngoba hayi ngiyazixabuzela mina bakwethu. Kwazise ngihlala ngedwa. Ayi, mayela nokuwasha ikhona indawo okuwashela ngale ngaphandle. Ungakhathazeki kodwa ngalokho sithando sami. Usemile unkulu ufuna ukukhumula geze kodwa unqena umlekeleli ufuna amaqhinga okumxosha aphume endlini.
Baby.
Yebo sithando sami. Ahleke unkulu. Ukhumulile ubhodisi, usefihla amabele ngezingalo.
Khawuze apha mandikuphuze kancinci, then uye e-kitchen. Uzawubuya kungekudala. Ndifuna uhlamba ndindodwa.
Hayi bo, unani kanti uvela umuntu wami.
Yeah, ke bawo Mkhize, isigezo sakho. Khawuphume wethu Torho, amanzi wami azodabande.
Ngempela, aqabula uMkhize, aphume ngomnyango. Asala unkuli endlini aqhubeke nokugeza yize geze ecophelela. Lokho akafuni ukuchitha amanzi phansi. Athi angaqeda athatha ifoni abhale i-SMS.
Uphi ngoku Mkhize? I miss you. Khawubuye Torho.
Nembala abuye umlekeleli bahlale phansi athathe i-green salad yakhe unkuli adle. Imxake kodwa aqhubeke akhe izinkezo ezimbalwa. bese ibeka phansi.
Wena baby so gqibilo kwakho ukutya.
Alandula umlekeleli aphike ngokuthi usesuthi. Kuthe nje uma emxoshu unkulu wathatha ithawula nensipho afike kwageza nayishaweni. Njengamanje baxoxa yena useyagcoba. Unkulu yena ukhipha amashida akafice embedeni ufaka wakhe akafike nawo. Athume eqeda nje ayishutheke ngubeni alale. Ugqoka izinto zokulala okuyisikhinjana sakhe nje sowanke inke sifishana saveza amathanga izibhukabhuka ongaphakela kudle kuona ngendlela abukeke ehlanzeke ngakhona. Lesi skin sinevest lakhona evesi sisu neqolo lakhona engazithubuso ngendlela esibushilele singakhona. Avule laptop umkhize adedele umculo kaCeline Dion kule album yakhe ethi A New Day Has Come. Qede naye azishutheke ezingubeni eduze kankulu. Ayi ngiyabonga ngokufika kwakho sithando sami. Ngiyabonga kakhulu. Ukhuluma nje uyahlebeza imbiza nalezi zinto azidlile emini ziyawuqala manje umsebenzi. Uma esondela nkulu kugijima igazi umzimba wonke kujuluke zonke izindawo ezinothile emzimbeni. Imizwa ibe ngaphe kwakhe. Azibone sebuke efifiyela noma ekhuluma uyahlebeza manje.
Enkosi sithandwa sami, yazi ndihappy ngokuba lapha. This place is the place that I wanted to be kakade namhlanje. So subulela mna qha. Just make sure that you keep me.
Inkinga ngihlale ngikutshela ukuthi mina ngiyakuthanda kodwa wena angaze ngikuzwe nje ungitshela ukuthi uyangithanda kanti indaba.
Which means azange wayimamela inhliziyo yami. Come closer so uzakwazi umamela and uthule uthi cwaka and listen. Inhliziyo yami kudala ikuthanda mlekeleli. Kudala itshona ivela ibonisa uthando. But when you were not listening nor observing, I don't normally talk too much, but ndiye ndivumele iiactions zam zithethelele intliziyo yam. Nam ndiyakuthanda mlekeleli kwaye ujongakala sengathi ungumntu endingakwazi uphilisana naye kwaye intliziyo yam ijongakala sengathi kudala ikuthanda. I hope and pray ukuba asoze uzonyise kum and I trust you so much. Ujongakala ngathi uyindoda enothando kanye nenyaniso. So don't let me fall for you if uyayazi uba soze ukwazi ukundikhetsha.
Athula umkhizi ikhanda lakhe lisesifubeni esintofontofo. Ulalela ukushaya kwenhliziyo. Ume zama ukukhuluma aqeda unkulu athi.
Shh. Don't say a word. Ndifuna wena umamele inhliziyo yam nje qha. Nanjengoko bendisitsho kuwe ukuba I can't do anything. I mean everything ngenxa yothando andidlali. I can't gamble with material things. I can't gamble with my money, but I don't and never will gamble with my heart. So akekho umntu endizamvumela uba adlale ngenhliziyo yam. Xa undibonisa uthando lwenyaniso, nam ndiza kurewarda ndikuphathe kakuhle, ndikunike impatho, ndikuhloniphe kwaye ndikuxhase emaphupheni akho.
Athi ufuna ukuphendula umkhize athi unkuli.
Shhh.
Amvala umlomo ngomunye amaqede ambamba ubuso abhekise ngakuye qede ehle kancane ngekhanda evala amehlo alethe umlomo ngesinye isandla. Umlekeleli bamhlikihla isiphundu ngesineke sakumshushuzele. Uzokugitaza umzimba wonke wacimeza. Wezwa ngezindebe zomlomo zikankuli zihlala kwezakhe ngendlela engajwayelekile. Waqabule maqedwa donsa udebo lungezantsi obese lidedela lwathi thaqa labuyela emuva. Wazwakala ngeze lipholile unkulu ethi
Khize.
Wasabela umlekeleli kungavuma vula amehlo. Uzwa lesandla esifudumele sehla esiphundu siye entameni sengathi siphelezela lo mqabulo ovuthayo. Athi unkulu
mlekeleli, believe me when I say ndiyakuthanda.
Babambane baqinisane bagonana isikhathi eside ubona nje ukuthi bayazwana laba bantu. Omunye nomunye ulalela imizwa yakhe ikhuluma naye. Asuke umlekeleli aphakame, suke isidumo kube ungaphansi nongaphezulu. Khona la ngaphansi kwenzingubo kuyahlekwa, kuyatsitsithekwa, kuyahayizwa, kuyaqatshulwana. Imizwa manje singaphezulu. Uyaqhubeka umdlalo nje sekuginqa igonqa embhede nezandla zikamlekeleli zifinyelela kuyo yonke indawo kunkulu. Akitazeka unkulu ahluleke uzibamba.
Oh my, I'm like
akasakwazi nokukhuluma kahle ngenxa yalomuzo omenza buthakathaka ngalolu hlobo. Azimboza ubuso ngezandla zombili abuya isuse futhi. Baqhubeke futhi baphuzane. Umlekeleli ubesezama enhlanhla kodwa wazibamba unkulu. wathi kumiyeka kancane umkhize waqhubeka nokumqabula futhi ethi uyazibazisa phela abuye zame futhi ukwesikhashana bedlala kodwa wala waphetha uDr Nkuli waziqinisa ngalokuthi
wenza ntoni umkhize
wankwankwazi umlekelele ebheke phansi wena wabona inja ibanjwe bamaqanda angazazi nokuthi uthini futhi ufuna ukuthini
hayi babe mina kancane ngizothi kancane
hayi not today baby not on our first night endlini yakho hayibo undithatha njani wena
asha thatha isikipa sakhe asigqoke asilungise asigoqe ngengubo bahlukane ngengubo balale